We start with this. The Executive Mayor and the City of Johannesburg, Councillor Kabelo, Gwamanda, delivered the 2024 State of the City Address earlier today. Amongst others, Gwamanda gave a detailed explanation of the city's achievements in growing the economy, key priorities and various projects that will be implemented by the Government of Local Unity, as well as future interventions according to the city's 11 priorities. The mayor says despite the ongoing challenges, the city has maintained its commitment to improving the quality of life for all the residents, making reference to the accessibility of water, electricity and other basic needs to over 90% of households in the city.
Usodolophu olawulayo kwisixeko saseGoli uKabelo Gwamanda uwise intetho yakhe engobume besixeko yalonyaka. Ebutsheni banamhlanje phantsi komxholo othi ukwakha urhulumente wesixeko ozinzileyo ekuncedeni abantu. UGwamanda uchaze ngempumelelo yesixeko ekugqithiseni ngeenkonzo ezingundoqo, esithi xa kungoku abantu abaninzi bayaxhamla kwiinkonzo zogutyulo, amanzi kunye nombane.
A prominent achievement is that almost all informal settlements, 97%, have now received basic services across all service delivery areas in the city of Johannesburg. It is compulsory for all of us to recognize the importance of our individual contributions to the collective well-being of our city. Every rand paid towards municipal services is an investment in the future of Johannesburg.
Usodolophu ubuye wanika uluvo lwezicwangciso zesixeko, inkqubo kunye noluhlu lwemiba athi iza kunceda ekuphuculeni nokukhawulezisa ukunikezelwa kweenkonzo kubahlali.
We intend to prioritize investment attraction into student accommodation, social housing and affordable rental stock, particularly for the inner city. Our focus will be to cater for the diverse needs of various groups of social strata, mostly African and female, that reside and seek out opportunities in the city of Johannesburg.
Ngethuba lentetho yakhe uGwamanda ukwathe isixeko sizibophelele ekuqhubekeni sisebenza nzima ukuphucula iimpilo zabahlali. Waqukumbela intetho yakhe ngokomeleza umoya wobumbano nentsebenziswano. Kwiindaba zeSoweto TV, ndingunomzabalazo Mduka eBraamfontein.
Meanwhile, the Democratic Alliance and the Inkatha Freedom Party have reacted to Johannesburg Mayor Kabelo Gwamanda's State of the City Address. The parties believe that the speech of Gwamanda sheds no light on how to take the city towards and make it better as the hub of the country's economy.
Amaqela ezopolitiko ebezima seumsitho kasodolophu waseGoli uKabelo Gwamanda ngethuba ebenika ingxelo yobume besixeko athathe ithuba ephefumla ngoluvo lwawo malunga nale ntetho. Iqela le-DA lithi uGwamanda kukho imiba etshisa ibunzi ebekumele uchaphazele kuyo, kodwa usilele ukwenza njalo. Zeleyo athe wacangatha kuyo akanika nkcazelo icacileyo, likwathi isixeko sikuchiki ukuwa.
The city is on the brink of collapse, and I would go as far as saying, should we not think that the city is already in free fall, in collapse? The fact that the executive mayor overall theme is about resilience shows that he is not even confident that we're getting out of this anytime soon, which is a big concern for every single resident. The mayor is making a philosophical speech that basically overarch on basically telling people to be resilient instead of telling us what he will do in plans, in detail. What have they done? What are they going to do? And that is lacking for us. He said nothing, basically.
Ukuhlalutya le ntetho kasodolophu, iqela le-IFP nalo liphose uluvo lwalo lisithi akukho nto inika ithemba nazisombululo ngentetho kasodolophu, lisithi ebesenza nje imibongo ngaphandle kwezisombululo.
We appreciate that he acknowledged that they are failing. That's why he made a call to say they couldn't run, they started walking. When they realized they are unable to walk, they started crawling, you know. And that is a, you know, a acknowledgement of fail by their government. And it's so unfortunate ukuthi ama residents ase Johannesburg, you know, had to spend their time listening to umeya, you know, just making codes, reading out poems and not giving practical solutions to the challenges that we are facing.
Lamaqela akholelwa ukuba kusekude engqinibeni ukuba usodolophu afikelele ekufezekiseni imfuno zabahlali. Kwaye esitsho ngaphandle kwamathandabuzo ukuba uyasilela nkalo zonke. Kwiindaba zeSoweto TV, ndingunomzabalazo Mduka eBraamfontein.